kwa komba beach gi magito me kwa tugo ko pinga koro wari urudowa watch doka chair wari register ji wogo boko wate wari register wogo kaka dogo kura wogo wogo ko ko chopo sachi go kura wogo kura to molo yuto wangi wabedi uru jo kisera watch man ja kombe ka ogino do kata kipandi yonge wado wae kabisa
awiye wiye ku kaka ja penya no yero jatelo mabaya ke ku points moko ma ando gugo do twagne kanyo kama niti kunde kae
bas
gi ngiyo ne ngama gonyo ji mangen moro ene ga tibo dibino jatelo mabaya ango madangi wachi
nitiere leadership qualities manyaka wangi Fred nitiere skills momedhani ng'ato ichako neno kite kalure kaka orwakre kalure kaka owuoyo kaka owuotho od ja Kristo kidonje to kata kor ot biro ng'isi ni ngima mar Kristo nika aneneye picha moro mang'isi ni ng'ane ja Kristo to wuon ot be kidonje ot to king'iyo komochimo yo kor kagul kocha kome ni kanyo to pichane moro be nyaka bedie kanyo to dala murit maber kidonje iye tineno ka kata mana guok ka wuon go o welcome you biro yao ni gate ineno ka guok be romo ne paka be romo ne yore kuom jatelo maber ineno gi weche ne to gi kama ochake gi kakobiro jatelo ma biro biro ni pap to pesa mo olu kuom to ni ana dwaro gini a a the emos komondi kata ka en ngama ne tiyo Nairobi na onye ni to kambi ma neno tiyo godo ni be dongruok okele position mane entire ni to ka en jagweng'u kae ng'eye ni to dala gi kucha kata kokogedo maber telo maber ok en gedo maber telo maber en bedo gosiepe ong'ama nyalo interact gi youths onyalo interact gi jodongo onyalo interact gi joma nie diere ong'ama kigogo mbaka to chiko ite ok ong'eyo te nitie jomoko makichakachaka wuoyo kode ni to gimiwachone ni en ng'i kendo koro moloyi samoro ng'ama nokuodho ne gini be nowinjo mana ka ine mikuo ikuodho waj gini koro ibiro mondo imiye gi kukune en oseng'e moloyi jatelo nyaka bed ng'ama chiko ite jatelo nyaka bed ng'ama duoko ne bet mamuol ang'eyo ni kata Yesu be nochwado ji hekalu giwachoga kamano to Yesu nokwongo kwerogi moko ni kae kama ler kik uloko ohala ka to jogo luka luka koro jogo ne interfere nyaka gi wach Nyasaye mogolo de jatelo nyaka bed ng'ama muol jatelo kidwaro ng'e jatelo maber ng'e jomoluore maluwe be ng'e jomoluore maluwe be nikech jomoluore maluwegi nyaka jatelo ne yud koketogi e lain ka en jatelo madwaro gik moriere kendo mok dwar anjawo manono ok dwar koko manono gi bayo kidi manono gi yanyruok manono ibiro yudo ka jok maluwegi ko gin jok mabende luoro Nyasaye namba 1 jatelo nyaka jogi luor Nyasaye dibe nyaka luor Nyasaye namba 2 ubed joma chiko itgi to kata komii penjo kata ka en malit duoko ni bet mamuol mano ng'ama biro chiko ite ne japiny kaeto biro dhi yalo kucha to sani jatelo bende awinjo ka jomoko wacho ni somo ko ginene unge ni kata mana assembly sani MCA kom man piny mogik kisomo to nyaka edo nyake wach dhok machielo mok dhou madala cha kendo dhok ne ero nyaka utem ng'ano muneno wache malong'o monyalo dhi ka jema mowach nyaka uluong nyaka gwata gi kisungu kata gi kiswahili yes kata omena uluong gi kiswahili nikech seche minego jok maluwo omena kaendo kia ka kiluongo omena odhi wache nang'e od bura miyo nyaka wabed gi jotelo malony moro bende gin go monyalo wacho dhok miwache e od bura
kare Migosi Peter Otieno Beka, Civic Educator, and fees Mara, the Right Honorable Raila Odinga, and Matiko Bidu Gwedetua. Jibu ngeru kama nuku mweda nyaka nudu kai nika mwona. Or giwe chiba tuta inya, mitie kunyi so gana, and gani ino gando bidu gimora inya getua gede. Chiba chielo, kiyudu kinde, ikeru jako mbide, umose o gana. Nyaka nuna mataro metaka. Ngedi guto kone bange. Mende ki guto kone biru kono biguri kaunti ka indi kendo. Kakanyu chi biru kone cha. Di chaki kele nyaka inyaka nuna ka indi. Chako lose kukanda chela chela. Kukanda wiji duwane.
Ero kamano med penj tangeni ngany migori ngany migori endala gi kato nya game kocha to odongo migori ka kora ngeni wabro yudo thuolo chieng moro kata kapo ni ok onya yudo thuolo mabiro ka wanyalo luongo u mondo urekode dala kacha mondo mi ubende utwage kodu gik munyalo ng'iso jopiny higa ni en higa mondwa nwabed gi dhok achiel wabed gi puonj mang'eny wayaw itwa kabisa rieko mar nyasaye mondo tawa higa ni katieko awacho ni jopiny ng'e ber mar bedo gi kipande en gima konyi e ngimani en gima konyi mondo iyud mwandu kendo indike nyingi japiny ng'e malong'o ni kura en duondi in iwuon en gima in iwuon ema decide tinyumo ne ng'ama idwaro to wang'ni ka wagombo nu wakwayou gi muolo gi hera wabolorenu jowadwa wasekedo kauru kura please kau kura kata ka jotelo moko gi eki gochwanyi penj ka tibigo ne Raila mondo Odinga ahombou jokanyanam ahombou ahombou kauru kura mondo mi kata ka Raila bro donje e serikal to donjo gi duondi ibende nene igoyone kura kendo kodonjo kacha to constituencies mabro kao kura moingo mia ginane elof mia gi prareyo kukao moiga lof miyage prareye the constituency nero you are sure of being divided ube niki constituency areye koro MP koni CDF wuto kumu kaka nyaga ne
ero kamano chako gilemu chaki yung gilemu kedo
ero kamano nyasacho manyalo gik moko duto en mono mari kendo en hera mari mondo miigwedwa kendi tawa mondo miwabedi gitwa mwabedi kodo kare ruoth wamedo kwa hii ni ye mondi miwa rieko kaka jo Kenya miwa rieko kako gando nagi mondo wange ni ber telo ena mo miwa rieko wakao kipande wakao kura waikre ne goyo ombulu e kinde mabiro tabo kwa ini kwe mari ma mondo bedie kindwa siasa kik miwa bedi gi pogruok siasa kik miwa yanyere kata wabedi ga kweda siasa ukelo kamora chiel kwa yari jotelo ma ini wone mipuodo mwa wakwa imago nirito nye chien tije mapodwa ditio ye mondi gwedwa kendi tawe gimara mara mwati mkuu. Happy enyinguro Yesu Kristo majawarwa.
Amen.